nami zuma ngishilana Jerusalema ikayalami kilo noloze uhambe nami zuma ngishilana dawo yami ayikholana mbuso wami awukholana Oyami ayikholana mbuso wami awukholana